bona manja nganyisa lokugcina umoya wami ubathi sandwa usabu.
Sandwell.
Thank you. Sabor.